Hey, Stop Samalash. Man, ngikuthelele lapho kwaqala isithu kushanko. Kune nto ufuna ukuxoxela yona.
Isanazo umngani wami.
Yeah. Ngithi mina. Yeah, yasondeza ngalapha mfazi.
Sabonga mfazi, sabonga mfana.
Hamba ke ndodana siyabonga. Ngithi mina we Stop Samalash lana. Kunenye insizwa la obabethi umbambo. Usho ukuthi le nsizwa yayihlushwa abafana. Benzani na? Abafana bayibhalela incwadi bathi bafuna ingane yayo indodana.
Hawu, le bafana yini
thula kulalele ukuthi yayithini incwadi yokuqala yalolu.
Back school. Baba ka enzi kamusenzi nje phatha amaphepha ekhaya sebalitho siphila grand ubaba businessman phila impilo esmoothie noma wami uyipoli eish lelipeni seliphele inkuma wami politician asikwazi ukuhlupheka like haya sikhuluma nje snoopela sizogarden boy ngezulu kuzincwadi ngibhale fundisise ke baba ka enzi mangisichaze mina ngumfana oright obukekayo futhi usandayo akumayindi ukuspend imali kumntana akho phela ustandard zomshayisa impilo emnandi kodubai kolondon angeke agibele itaxi drive imoto edurayo lalela mtimers yaza ngidlali baba ngiserious name the prize oyifunayo ngomntana akhiphume manje ekugcinele incwadini baba ngishiye inamba yami kuzufone masudisa idili imali oyifunayo imini osithobayo usengozulu uzomela ikholi yakho
vele ungizwe kahle baba ngiyasithoba kuwe vele indlebe yakho
Kuma kunakho
Baba give me everything you want
Kumete
Zawubona
baba ungambi kamu nakho ngukumete sibongwa ngokuzalwa ngiseshowe la eThekwini ufunda nedoko ngemthandu Jehova every sunday endlini yenkonzo ngihlambulula izona ngoba ngake ngona sengeyisona ngaphazama nganga ngihamba nabangani ngase ngiboshwa kodwa ngathi ngiphuma ngase ngishintsha ngaba umuntu ongcona ngibhalelanga le ncwadi ukukutshela kezami izona kodwa ngifisa ukukutshela ngothando baba kimi elikhona for ingane yakho enzo kuhle uma uyakoropa ngamfaka indandathi ivare emehle nami uyikho konke anginalo eliningi idola but uthanda enhlizweni yami likhona baba umbambe gcine nencwadini inamba yami khona ungawari ungafona noma inini emini ebusuku ngkhona ngajabula ukukubona kwamadoda khona soxoxe mina osithobayo unakho kumede mntu omdala ngiyabonga ngizohlala ke ngimele igoli yakho baba umbambo ngiyabonga
ngibele ungizwe kahle baba ngiyasithoba kuwe ngibele indlebe yakho
Sawubona njani umbambo lo ngicela ukukhuluma nonakho
Baba umbambo njani mina ke ngubhuti kanakho unaka akekho la usashiya kudala samfihla I think ophele inyanga yes 5 fike manje samgqiba
Mfana ungazodlala la uphu nakho ngiyamdinga
Ngempela ngikhuluma iqiniso baba umbambo lalela unakho esikele bekunale ngane abayithanda bayifela behlale ekhuluma ngayo kodwa akayisaba mayivela bevela ngiqhazela shawuva la sabu kuyibhela ngiyazobe inqanya futhi ubehlala ke blind ukuyishela kanti uzobona le sezama ukubaleka amandla amphelela kwami inhliziyo waseswelela lengana bayilela kunaku enzo blazo bayifela eish yeah blazo bayifela
ngicela ungizwe kahle baba ngiyasithoba kuwe ngicela indlebe yakho
Ah.